Molweni igama lam ndinguzikhona. Ndiyanamkela kulo mboniso ulandelayo. Namhlanje ndifuna sithethe kakhulu ngokuba kutheni sisebenzisa onobumba be-alfabhethi apha kwi-algebra nasezibalweni. Ndiyayazi ukuba xa uqalayo kakhulu ukwenza izibali uye ube nemibuzo yokuba kutheni sisebenzisa oxi nomnon kodwa siyabala. Uye ucinge ukuba kufuneka sisebenzise amanani. Ngoku ndibona namhlanje ukuba kubalulekile ukuba khe sesixoxe le nto sicaciselane ukuba yintoni ebangela uba sisebenzise onobumba be-alphabet kwi-algebra. Umzekelo endiwucingayo wokuqala ukuba sisebenzise onobumba be-alphabet apha ezibalweni. Into yokuqala apha kwi-algebra nalapha ezibalweni kuye kubekho amanani esiye singawazi namanani esifuna uwazi. Ngoko ke kuye kubaluleke ukuba ngeli xesha singekawazi sisafuna uwazi sisabalayo masibe sibeka into ezawumela elanani. Umzekelo singabeka uxi simdibanise no-3 alingane no-10. Ayibalulekanga into yokuba sibeke uxi phayana, singabeka nantoni na, singabeka nelitye, singabeka nje no-dash simdibanise no-3 sifumane ishumi. Akubalulekanga uba sibeka ntoni na. Koko sisebenzisa nje indlela eyayisetyenziswa kudala ngabantu abeza ne-algebra abesebenzisa onobumba be-alphabet. Kodwa le nto ayibalulekanga ukuba sibeka ntoni na. Singabeka nje nombuzo, nophawu mbuzo, singabeka nje nebhola, singabeka nantoni na into ezoba yimpawu ezawukwazi ukumela eli nani singalaziyo. Ngoko ke asikwazi uvele singabeki into, kufuneka sibeke into ukuze sibone ukuba yinto leliphi elinani singalaziyo. Ngoku ke ngumzekelo wokuqala lo othi sisebenzise khona onobumba bamanani apha kwi-algebra. Umzekelo wesibini enganginika wona ocacisayo uba kutheni sisebenzisa onobumba apha kwi-algebra. Siye siwusebenzise onobumba ukubonakalisa ubudlelwane phakathi kwamanani. Umzekelo mandithi uthi wena, ndithi mna, uba ndikunika ilekese, undinika ilekese ezintathu, mna ndiza kulinga ezine, uba undinika ezintlanu, ndiza kunika ezintandathu, njalo njalo. Singaqhubekeka ke sibale le nto le, kodwa asizunika mpendulo ezininzi, kwa asizukwazi ukuqhubekeka sibala. Kodwa singavele nje sithathe unobumba we-alfabhethi. Simbeke abonise ubudlelwane. Ngoko ke uba uyaqaphela xa undinika ilekese mna ndibeka enye ngaphezulu nditsho ndikunike. Qho xa undinika ilekese mna ndongeza enye ilekese nditsho ndikunike. Ngoko oko bubudlelwane kuba kaloku iyabonakala uba obu budlelwane phakathi kwethu nezilekese yile lekese enye ndimane mna ndiyibekayo. Ngoko ke singakwazi ke ngokwenza i-equation ukubonakalisa ke ngoku obudlelwane bezilekese. Ngoku ke uyabona ukuba xa unika ilekese ndongeza enye. Ngoku uy singambeka ke ngoku amele ilekese ezi wena unika zona alingane no-x ozawumela ke ngoku ilekese ezi mna ndakunika zona. Sithi ke ngoku sidibanise no-1 kuba kaloku laa 1 nguloo mna kunika ilekese qho xa unika ilekese. Ngoku ke uyabona uba senze i-equation kwaye le equation iza kusinceda ukuba sizawufumana iimpendulo ezingapheliyo. Singakwazi ke ngokubala ukuba xa unika ilekese mhlawumbi ezingamashumi amahlanu mna ndiza kunika ezingaphi. Loo nto besingenokuyenza ngokuba sibale nje ngokwethu. Koko xa sithi ke ngoku sibeke onobumba siyakwazi ukubala kakuhle. Khumbula ukuba singasebenzisa nantoni na, akunyanzelekanga ubasebenzise onobumba.